Molweni, igama lam ndinguzikhona, ndiyanamkela kulo mboniso ulandelayo. Kule miboniso idlulileyo sithethe kakhulu nge-equations, sathetha ngokuba kukho equations ezilandelekayo nezingalandekiyo nezizimeleyo nezixhomekekileyo. Ngoku ndifuna ke senze imizekelo embalwa ukuze kaloku ukwazi ukuzibona ezi equations ezizimeleyo nezingazimelanga nezilandelekayo nezingalandelelekiyo. Sizawuthi ke senze imizekelo nje embalwa. Uba uyakhumbula kwi-equations besike sathetha ngazo kule miboniso idlulileyo, besithe ungazinikwa ii-equations kufuneke uzizobile. Uthi xa uzizobayo kungavela iintlobo ngeentlobo ezintathu. Eyokuqala, ungathi uzizobe ezi equations zimbini ufumanise uba zidibana endaweni enye. Loo nto ithetha ukuba ke zinesisombululo esinye. Apho zidibana khona kulapho kukho isisombululo. Siye sathi ke ezi equations zii-equations ezilandelelekayo, ezi-constant ke ngesilungu. Saphinde sathi zii-equations ezizimeleyo, into ethetha uba zi-independent ngesilungu. Loo nto ithetha ukuba enye ayixhomekekanga kwenye. Uyabona xa laa migca yee-equations emibini xa iqalayo, enye zihambela indlela yayo, enye zihambela indlela yayo, nto nje zivele zidibane endleleni zazo kutsho ngokubekho isisombululo esinye. Into ethetha uba enye ayixhomekekanga kwenye ukuba ihambe njani na. Ungaphinde uzisobeke ezi equations ufumanise ukuba kuphuma umgca we-1, into ethetha uba zininzi izisombululo kwezo equations imbini, into ethetha uba zidibana kuwo wonke umgca, ziyadibana ezi equations, into ethetha uba ziyafana. Zithe ke ezi equations zii-equations nazo ezilandelelekayo, into ethetha uba ke zi-constant ngesiNgesi. Saphinde sathi ke ngoku zona enye ixhomeke kwenye kuba kaloku ezi equations ezi ziyafana and zisombululo zayo se-equation enye sisombululo senye equation, into ethetha uba enye equation ixhomeke kwenye, sithi ke esilungwini zi-dependent. Sithe ungaphinde uthi xa uzobe ii-equations ufumanise uba ufumana ii-equations ezimbini ezingadibaniyo kwakwahlobo. Ufumanise uba ezi equations ziyafana kwaye zinyuka okanye zehla ngokufanayo kodwa azide zidibane. Sithe ke apho kusube kungekho kwasisombululo sezo equation, kwaye sithe ezi equations zingalandelelekiyo kuba kaloku akho sisombululo. Uba ke uyajonga zezi le mizekelo emithathu engathi uyifumane xa usenza i-equations okanye xa uzoba i-equations. Xa ujonga umzekelo wokuqala, eza equations eziyazimbini zinyuka zisehla ngendlela ehlukeneyo. Uyabona enye ijonge ngapha, enye ijonge ezantsi, enye ijonge phezulu, into ethetha uba zinyuka zisehla ngendlela engafaniyo. Kuye kuthiwe ke esilungwini zine-different slope. Uba ujonga umzekelo wesibini, eza equations zinyuka zisehla ngendlela enye, yabona uba zingumgca omnye, into ethetha uba zifana twatse, into ethetha uba kuye kuthiwe kapha esilungwini zi-same slope. Uba ujonga umzekelo wesithathu, eza equations ezi ziyafana kodwa azidibani, into ethetha uba ziyafana ukwenyuka nakwehla, koko indawo okanye inani apho zidlula khona ku-y azifani, into ekuthiwa ke apha esilungwini yi-y intercept. Ndiyathemba ke ukuba uyayibona umohluko kule mizekelo mithathu. Sizawuthi ke ngoku senze imizekelo ukuze ke ngoku uqondisise kakuhle. Makhe ngoku sijonge umzekelo esizawuthi siqale ngawo. Sinikwe i-equation ezimbini. Yokuqala ithi 10z minus 2y lingana no-4, enye ithi 10z minus 2y lingana no-16. Yabona uba ezi equations ziyafana apha ngasekhohlo kodwa ngapha ngasekunene azifani. Ezi equations ke ziyalahlekisa kuba kaloku enye ithi u-10z minus 2y lingana no-4, enye ithi u-10z minus 2y lingana no-16. Yabona uba ezi nkcukacha azilandeleleki. Koko ngokuthi ujonge nje uyabona ukuba ezi equations zingalandelelekiyo kuba zixela izinto ezimbini ezohlukeneyo. Loo nto ithetha ukuba ke ngoku azizudibana as equations ngoba ziyafana ngasekhohlo kodwa ngasekunene azifani azifani tu lonto ke ithetha ukuba azizudibana ezi equations into ethetha uba akukho sombululo kwezi equations akho ndawo zidibana kuyo into ethetha uba akho nto zifana ngayo ngoku ke ngoku akho sisombululo apha ungathi ke ngoku xa uzawuzoba ezi equations khumbula ukuba kufuneka uy abe ngasekhohlo yedwa az amanye amanani uwawelise ngasekunene onke uze uzoba ne-equations ethi uy ulingana no 10 z minus 2 enye ithi uy ulingana no 5 z minus 8 ukuze ke uzokwazi ukuzoba masithi sijonge ke ngoku omnye umzekelo olandelayo nangu omnye umzekelo uthi negative 5 x minus y ulingana no negative 10 enye ithi 6x minus y ulingana no minus 8 yabona uba ezi equations azifani kutu azifani nje kwakufana into ethetha ukuba ke ngoku zii-equations ezizawudibana endaweni enye yakhumbula kaloku laa mzekelo wethu besithe ii-equations ezidibana endaweni enye zii-equations ezilandelelekayo kwanye zii-equations ezimeleyo ngoku uyabona ezi-equations uba enye izimele kuba enye ayifani nenye xa sijonga ngasekhohlo akho nto ifanayo xa sijonga ngasekunene akho nto ifanayo into ethetha uba zizimele kodwa siyazibona uba ziyalandeleleka ngoku into ethetha uba zizawudibana endaweni enye zenze laa mzekelo bekhe saboniswa wokuqala into ethetha uba sinye isisombululo esizawuthi sivele apha ungaphinde ke uthi wenze uy abe ngasekhohlo aze amanye amanani abe ngasekunene ukuze uzokwazi ukuzisoba ngexesha lakho ii-equations kufuneka zithi y ulingana nento ethile ukuze ukwazi ukuzisoba nanku omnye umzekelo sinikweyo make sijonge yena uthi 2x plus y yalingana no-negative 3 phinde ithi 2x minus y linga no-negative 3 yabona ziyafana ezi equations into thetha uba kuzawuphuma laa mzekelo wesibini wethu apho imigca yomibini ye-equations iyalingana kuba idibana ndawo yonke into ethetha uba zininzi isisombululo ezingazifumana noko ebelula lo umzekelo make sijonge omnye uthi lona 2x plus y ulingana no-negative ndiboni kakuhle engathi ngu-negative 6 omnye uthi y is equal to negative 2x negative 6 masithi ke sithathe laa equation yokuqala siyenze uba uy abesengasekhohlo ukuze sabona uba iyafana nale yesibini sawuthi suse unegative 2x macala sishiyeke noy is equal to negative 2x minus 6 yabona ke ngokuba ziyafana ezi equations into ethetha uba ke ngoku izawuba ngulaa mzekelo wesibini apho ii-equations zifana apho zidibana yonke indawo apho zihamba ngendlela efanayo zinyuka zisehla ngendlela efanayo into ethetha uba zininzi izisombululo esazifumana apho ndiyathemba uba ufundile uba sijonga njani na ii-equations